7, talk to Alex.
Asha madama namanzi, so kuleso sikhathi la sikhuluma khona ezomdavazo, we talk ezothando, we talk intimacy, and this is when Sisu Sama meets Swabeka Eceleni, the conversation eba khona on Kakasi every Thursday from 7 to 8. I'm Alex Mtiane and I'm with the resident doctor Oziyongindo Itintumdavazo, the expert indeed, Dr. Lunati Shabalala. So for the next hour, we are discussing ama matters angathinti ingane. So this show is strictly for abadala. Dr. Kunjani?
Number one,
in case you are joining us for the first time, let's show ikona ke yonke indawo. Ikona kwi app ye Gagasi as a podcast, ikona futhi even na kwi YouTube channel ye Gagasi, and ungaya futhi ufunda ama comments amanye, u comment nawe ubuze uma ungaya nje kwi Facebook page ethi Indaba with Alex. So many topics esesikhuluma saba nawo previously la amadoda ekhuluma khona about inkinga baba nazo, and befuna ne advice betshelana as well. So namhlanje we are changing things from a topic ebese nayo doc izolo indaba isinto besifocus nje like osisi namhlanje. So today sizobe sibheke lapho ekutheni let them tell abantu besilisa how they want to be pleasured, their fantasies, the do's and don'ts as well. And ungathi wena ufundisa umuntu wakho kanti sekuzozoke nabanye, sizokhuluma kanjalo. In general and in common, doc, do you find ukuthi men always win ngokuthi kwenzeke how they perceive umdavazo to be, and abantu besifazane bangabi nayo i voice, noma it's the other way around? Singisho nje like generally.
Mawuthi Alex, men always win. Usho ngandlela ayiphiyona ukuthi ekugcineni kwako konke bayawuthola umdavazo, yize noma mhlawumbe bengenzanga lutho lingako.
Yes, precisely. Ekutheni men would predict ukuthi umuntu wesifazane udinga ukuthintwa laphaya, and then kusatisfyeka bona, only to find ukuthi the other party eyomuntu wesifazane akatholi ekutheni asho ukuthi actually that's a turn off, angithandi ngenziwe ngalendlela.
Now lana Alex, siya ngokuthi indoda, you know, indoda iyini and ikhuliswa kanjani indoda. In terms of ukukhuluma, communication, indoda ayikhuliswanga ngokuthi kumele ikhulume ibhodle. Indoda kuthiwa hey, wena kumele ufele ngaphakathi. Kuthiwa ingane engakhali ifele embelekweni, which is the total opposite of lokho esikushoyo uma sisibadala ukuthi amadoda awakhali.
Yeah.
Now we tend to close off in the platform in terms of abantu esizwana nabo in a relationship. Ukuthi bona ngokwabo ke uma kuukuthi abekho right, basitshena ngandlela yiphi yona.
Yeah.
Ngoba manje phela indoda yona idinga ukuthobelwa, idinga respect. But at the same time, kwayona indoda kumele ikwazi ukuthobela umuntu wesifazane, imrespect umuntu wesifazane, imnikeze iplatform yokuthi akwazi ukukhuluma, you know, openly naye as abantu ababambisene aba in a relationship.
Okay.
One vele of inkinga Alex eyiningi ukuthi abantu besifazane bayagodla nabo when it comes to indaba zocansi. Ngoba abanye babo bayaqhudelana, bayaxhomelana as abangani, njalo makuhlanganwa, you know, kuyakhulunywa kuthiwa hey, mina yami indoda ingenza kanje. Kanti uzothola ukuthi within that same circle baningi abantu abangayitholi lento ekukhulunywa ngayo.
I would have thought ukuthi because bona bama emotional beings, ngeke athule nje hey, nansi indoda ingirobha.
No, as much as bama emotional beings, you know, when it comes to sex, kubona namanje kusanzima ukuthi bakhulume ngayo.
Sure.
When it comes to sex.
Okay.
You know, ngobani, ngoba kune pressure, societal pressure.
Are we talking African women in this instance?
African
in the
women.
Main. Yeah.
African women, yeah.
Okay.
Nangendlela ke nje esikhuliswa
ngayo
traditionally. Yes, ukuthi yazi umntavazo wabantu abashadile.
Yeah.
Nayo thina into siyaziyo kusukela vele emnganeni.
Yes.
Kanti as ukhula uyabona ukuthi the modern type of society le esesiphila kuyona.
Yeah.
You know, it's not like we are losing our traditional values, no. It's just that we need to now accommodate the modern type of ukuphila.
Okay.
You know, yes.
Now abantu besilisa nabo abafani wedokotela ngeke sibafake kwi basket award. Excuse me. Even if you feel like you want to express yourself as umuntu wesifazane, ingakana ne role edlalwa ukwazi umuntu othandana naye ekutheni h u conservative, ngingazi nje ngingakayiqali. Bangakhuluma osisi bebodwa ekutheni oh, mina wami ngimtshele ungenze kanje nje nje, but okusalayo uyayazwa indoda esempilweni yakho ukuthi iwumuntu okanjani. On this show we always hear abantu besifazane bezothi and I've tried to be adventurous, I've tried to recommend, I've tried to be creative, but now ngisaba that question engengikwazi ukuyiphendula ukuthi usukufundephi lokhu.
Now, get depend on Alex with he. Njengo bage ye nagubundwe silisa. Enga konu kwa mugela. You know, ushincho within relationship. Is that to see pia na anazo.
Mm-hmm.
Ngoba, enga shumutu esifazani with he. I'm trying to introduce new things. I'm trying to do this.
Yeah.
Utolu with he. It's not merely, you know, because of kutakafuni ya na loo mundu.
Yeah.
You know, silisa. Uzotolu with he. Kwa nintesige enze yega. Eyenza leo ndo. Now, mm-hmm. agasafuni kugenza ngoba, mhlambe washesha wachama,
yeah.
tuwa gizalua nge foreplay, mhlambe lawa, ipi, before even angeni ngapagati mama,
yeah.
mhlambe wate ngapagati, as a friend, lawa ipi,
mm-hmm.
So that's erectile dysfunction.
Mm-hmm.
So lezo zifo, lezo ziaslima za vele chine za banvesli, so it's ngapumelo bali.
Okay.
You know, ngoba, sizizu wangazati as we're not men enough,
mm-hmm.
if kuguta was when elisu mungu
esipasa. Fear your failure. Yeah.
Kanti, kumelesi itabange from the standpoint of mungu esipasa nege manji.
Yes.
Ngoba, it disappointment, ilidela ekteni mungu esipasa ne abe close of agcine eqhelile kuwena uma kokuthi uzohleza disappointed.
Well, the conversation is about opening amahlo amadoda tonight, but we would like to hear about besifazane bekhuluma bona ngokwabo. Ungangithumelela ne voice note ku 0789342827. Ngiyabathatha ke nama comments on Facebook indaba with Alex. Otherwise, you can call with Dr. Shabalala here. The number is 0861596596. Esimuntu wesifazane uthanda ukujabuliswa kanjani? You know, I turned into a mhlambe by so when I'm basically sometimes more than one, and we are born ukuthi bayalahla when it comes to that. And from listening generally, from what people say and what guys say, and you would like to warn us. I'd like to take nje lama comments because the topic is sugele from a DM I got from one lady. So ungalalela la khona kuzokuvula amehlo. So I would like ukuthi namhlanje ispace isinikeze nje ladies ku 0861596596. Please listen to this.
Sanibona Mthiyane nonke studio. Mina nje izinto engiyithandayo during sex ukotshwa lapha ngitomzodwa ufake nje umunye oyidlalisa nanasi. Ebese udlalisa ingono ngimonca amabele unyoke uye emqalweni ungikhisa umqala mase senza umdavazo i-dog style bandla angifuni isale iyangibusisa. Ngicela ukubuza nkosi yami nakudokotela ukuthi kudalwa yini ukuthi ngibe nemizwa eminingi kangaka. Sengikhule kakhulu ngina 57 years kodwa Ayikhona. Yini engayiphuhlisa.
Okay. Gagasi?
Ngibingelele Mthiyane.
Sure.
Hey, Mthiyane. Ave kubuhlungu ukudavazana umuntu wesifazane ongakhali. Lampela afanele wenze njani ukuze umuntu wesifazane akhale kanti jure ngumdavazo.
All right. Thank you very much ngalawo ma voice notes. Unyabekwe comment ithi ngikuthathe dokotela ukhonisisi ozothi well we appreciate lo be nathi wakhuluma ukuthi uthanda ukwenziwa
kanjani.
Yes. And then the second one uzothi ubona sengazukuthi appetite yakhe yocansi iphezulu kakhulu.
Mm-hmm.
Ikhona yini into ongayi recommenda ukuthi idambisa?
Okay, lana Alex ngizodingkwazi iminyaka number one. Oh, umuntu wesifazane noma umuntu wesilisa lo.
Umuntu wesifazane.
So as umuntu wesifazane definitely ngizodinga ukwazi iminyaka yakhe. Ukuthi ngoba ethu sekhulile, you know, uneminyaka engakanani? Is it above the age of 35?
Yeah, she was above the age of 40.
She said above 40.
Okay. Yeah.
I think it's 57.
Mm.
She's 57 if I recall. Yes, uthe 57 Alex.
Mm.
So lo muntu umuntu osengenile Alex lona kuyi menopause. So I menopause, I mean age of menopause. U-52, meaning which majority of abantu besifazane basuke sebefikile kwi-menopause by the age of 52.
Yeah.
So yena ke usewela vele ke kuleso sibalo sabantu abakuyi-menopause. Uma kuwukuthi isiyanyuka inkanuko, isiyanyuka lento yokuthi uthanda ucansi during i-menopause, then kumele simbone simcilonge sibheke ukuthi kwenzakalani in terms of ama-hormones akhe. Ngoba lokhu kungaba uphawu lokuthi kukhona into e-wrong eyenzakalayo during i-menopause yakhe. Ngoba even ama fibroids engenzakala during menopause.
Okay.
Even ama tumors, you know, lawa agcine ecindezela, you know, izinto eziningi emzimbeni engenzakala during menopause.
Mm.
So the proper thing lana ukumscreener,
yeah.
Senze a proper screening yakhe sibone ukuthi ume kanjani in terms of i-health yakhe jikelele.
Mm.
And then sengizokwazi ukumrecommendela ukuthi yini inkinga and sizoyilungisa kanjani inkinga.
All right, number one, Kakasi FM, namhlanje, umuntu wesifazane, just talk to us about this into that amadoda angazazi. And ungasho futhi uma kuwukuthi mhlawumbe umuntu wakho ukushaya ngaphakathi ngendlela enza ngayo umdavazo. The show is not suitable for ingane. Much as we have the solutions, Doc, on this show, ngiyafisa kodwa ukuthi sifune the diplomatic way or indlela polite of as a lady ukutshela umuntu wakho ukuthi kumele anyuse amasokisi. What can you recommend? Because if izinto zivazane uzoyibeka ube yibhimbi ingasi imone imbulale futhi nomuntu wesilisa. So mungasi mhlamba advise indlela ezimbalo.
Now umuntu wesifazane kuya nge-approach Alex ukuthi uma-approacha kanjani umuntu wesilisa.
Yeah.
So kuhle impela ngoba sikhuluma ngabantu besifazane, sikhuluma ngezenzo zabantu besifazane nanokuthi bona bafuna ukwenziwa ngandlela yiphi yona.
Yeah.
So umuntu wesifazane kumele abe ne-approach. I-approach yokuthi mina ngumuntu wesifazane and kumele ngiyithobele indoda ngandlela thizeni. Uma indoda ikunikeza uthando Alex, uma kuwukuthi indoda ikunikeza security, uma kuwukuthi indoda ikunikeza protection, then leyo ndoda leyo kulula ukuthi uyithobele, uyinikeze, you know, ukuthoba lokho ekudeserve-ayo. Uma kukanjalo kululake ngoba lapho ke sekuya ngobudlelwano babo ukuthi ba-tight kangakanani. Into kumele uyenze ukuhlalisa ubaba phansi ngoba uzokhuluma ngento elimaza nina nobabili, ayilimazi wena kuphela. Abanye abantu besifazane babuye babe wrong ngokuthi bakhulume ngemizwa yabo kuphela. Akhohle ukuthi naye lo muntu akhuluma naye
unenye. Yenza no two like.
Eh, siyenza so two. So i-affecta thina sobabili.
Yeah.
Uma sizo approacha isimo kanjalo kuzoba lula for mina as umuntu wesilisa ukuthi ngivuleleke ngoba ngiyabona ukuthi you care about me as well, it's not just about you.
Yeah.
Nakhona futhi umuntu wesifazane uzoba nayo iplatform yokuthi agcine sekwazi ukubuza izinto akade engekaze ayibuze, you know, in a normal way. Ngoba manje sekukhona leyo respect, sekukhona leyo mutual feeling ukuthi kumele silungise sobabili.
So ngiyacabanga ukuthi ke doktore for that that you are recommending akuyona into ongayisho sekuqala i-foreplay, yinto kumele ukuthi nikhulume nje kusekahle before kuze kuqala umdavazo ngoba ingayona yonke imuthi.
Other things are a turn off, Alex.
Yep.
A real turn off.
Mm.
Like abanye abantu baba turned off just by ukuthi umuntu wesifazane uyamtshena ukuthi akambambe kanjani or mhlawumbe adlale kanjani ngamabele. Kuyena it's a turn off.
Yep.
Ngoba kuyena uyitshena ukuthi wena umtshena ukuthi uyahluleka as umuntu wesifazane. Kanti no, kumele sivulelekalane ukuthi sidirectane, sifundisane imizimba yethu ukuze sikwazi uku-understandana, senelisane ngokuphelela.
Sure. 0861 596 596. Ungayana kwi-Facebook as well. Anonymous, welcome to Gagasi. Yes, masiya phela, kunjani kwena? Sure, Anonymous.
So ngingina angazi uma ngabe ngeza ngiyilwani sometimes kuba buhlungu ngale ndlela kube ngathi ngingama-raiser kwesinye isikhathi futhi nginingi ngathi anginayo nje.
Okay, kwenzakalani ama-feelings enzenjani sesi?
Ama-feelings sometimes ngathi angivukelwa, angibi nawo umuzwa wokwenza uqala.
Oh, okay. So iminyaka yakho ingaphezu ka-32?
Yeah,
34. Oh, okay. All right, Dr. I think this is when it gets to we are preventer or not.
Yes.
Le profile is legal at that stage.
Dr. Gunjan.
Yeah,
Pila. Mama. We are preventer, Dr. We are selling, no more.
I'm preventing, I'm going to meet her and I'm going to get 53 years old.
Okay.
And guys, you can present.
Awukazi ube nama miscarriages?
Cha.
Meaning ukuthi awukazi nje ukukhulelwa sidalo?
Cha.
Okay. Now Alex, ukhala ngokuthi usisi ma ukuthi uyocansini ukuba khona inhlungu, uba ngazathi uyasikwa, ngazathi unama razor. And phezukwa lokho futhi uba dry and uwehlelwa na imizwa. So yonke leyo nto lena ikhomba into eyi-1, ikhomba atrophic vaginitis. It's unfortunate ukuthi kuyena yenzakala below the age of 35 ngoba una-34. So definitely kumele simbone untokazi ngoba manje leyo nto leyo iphatheleni nokuthi inzalo yakhe ikhona yini noma yikho okanye ithole ingane and untokazi akaza khulelwe. Then we call that primary infertility. Nakhona kuyomele ngimcilonge, ngimcwaninge, ngibheke ukuthi yini edala le nkinga anawo njengamanje. Right. So lukhona usizo ntokazi.
Okay, now yeah. So uzothatha ama details sesingasegcineni and then uDoc uzobe siyak advisor ke.
Okay,
all right. Sure. You're listening to Kagasi. Sekusindaba namhlanje we are looking at abantu besifazane besitshela ukuthi bafuna ukwenziwa kanjani Nani kuti futhi bafuna ukungenziwa kanjani? 0861 596 596, and ungathumela futhi nomyalezo wakho ubhale nje kwi Facebook page indaba with Alex, and uyena kule number engu 031 537 3000. Yes, sure, sure. Njomjita usekakaseni sikhona anonymous, kunjani kwani?
Ngiyaphila.
Sure.
Hey, samnandi sihloko enikhuluma ngaso, yes.
Yep. Sure.
Hey. Sinzima.
Sinzima, yeah.
Hey, nami nayo leyo nkinga webhuti.
Yani.
Loko vele ngwelwe induku nje, ngisathi ngiyaqala.
Manje iwa mhlambe after a minute or after 2 minutes noma ma ulifaka nje.
After 2 minutes nje. Khathele.
Okay, so noma usubuya ngo round number 2 kuba into efanayo.
Hayi, bisavuka star.
Oh, ayi bisavuka. Or bese ethini usisi?
Hey, uhlina.
Yeah. Okay, so sikhuluma ngomuntu wakho la oyi straight noma uyanqampuna nje lapha nalapha?
Hayi, sikhuluma nge straight impela mfethu.
Nge straight, okay. Yeah, yokanye ke le topic esikhuluma ngayo dokotela. I would have loved ukuthi lo sisi azosho, but in this instance 2 minutes and then second round I'll be savuka ke lapho.
Yes. Akacacisanga kodwa ubhuti ukuthi u 2 minutes ukuthi liwe okanye ufika kuvuthwa indaba within u 2 minutes kunomehluko.
Okay. Ungaphendula lo mbuzo anonymous? Ukutheni ngo 2 minutes usuku suchama noma ngo 2 minutes liyawa?
Angifiki nje ubhuti wami.
Oh.
So akafiki isidalo kuvuthwa indaba.
Okay.
So this is severe erectile dysfunction. So isevia lolu hlobo lo erectile dysfunction ukuthi uma ungakangeni ngisho ungena ngaphakathi kumama iveli iwinduku.
Yeah.
Noma uthi ungaphakathi uyasebenza iwinduku. So induku isebenza cayi Alex, isebenza ngegazi nangemizwa. Now ukuze induku iqine igazi kumele lingene ngoba phela induku iyisponge. It's a sponge tissue induku. So isebenza ngegazi ukuthi lingene igazi laphana kwisponge libambeke ngci iqine induku kube ngathi ithambo. Usebenze bese kuyima igazi lidedeleka.
Okay.
Yena isiwa even engakafiki uvuthondaba.
Yeah.
Therefore definitely kunenkinga ngokuthi imthambo yakhe ngenza ukuthi ivalekile.
Bengisazobuza ukuthi ngokujwayelekile nje kungaba yini edala lokho, kungaba imthambo.
Imthambo yona vele ithwala igazi. So imthambo ithwala igazi everywhere emzimbeni. Even umthambo mawuqhuma enqondweni kuyakuthiwa unestroke uhlangothi.
Kusuke
kuqhuma umthambo. So nalaphana ke endukwini ingeniswa imthambo igazi. So imthambo sometimes iyalimala ngendlela thizeni, i-diet iyasilimaza Alex.
Amafutha.
Kube amafutha asilimaza, usawoti uyasilimaza, ushukela uyasilimaza. Bese kuba khona ke ezinye ke izifo ke lezi ezizaziyo ke ezigcina izilimaza even imizwa, isifo sika shukela,
yeah.
Isifo se high high. So lezo zifo lezo iphathelene even nane lifestyle yethu ukuthi sidla kanjani, i-diet yethu and all of that.
Okay.
So definitely ubhuti udinga ukubona
udokotela. Yes. Yeah.
And umuntu okazi uyacasuka ngoba u-disappointed.
You can imagine next challenge masizo ya kumtavazo, you know ukuthi umuntu wakho uzokwenza njena and naye ubhuti as well. Lo hlelo is not suitable for ingane. Call me now 0861 596 596. All right, ngizothatha uPink Mthembu now from Mlazi. Sabona Pink?
Hello.
Unjani?
Kunjani?
Ngikhona Pink, unjani wena?
Ngiyaphila
na. Imakancane ke, imakancane Pink, ngicela uvale iradio yakho sisi.
Oh sorry.
Okay. Yusuf ivalile?
Yebo.
All right. Kubeka ke Pinky sikulalela.
Ngithukile ba ungena ngendlela ekusebenza ngayo. Mina I've got a question and I want to make a comment kamnandi futhi ukuthi ama lessons yenu lapho awe emnandi because sengifunde kakhulu mina.
Yeah.
Ngezinto enizikhulumayo lapho.
Okay.
Manje ke inkinga yami ine yokuthi njalo masheva siyangisaka vele dine sekuphuma igazi.
Oh okay, so
ngicabanga ukuthi
so mangabe ubody exsaka ugcina sewuphuma igazi kuntomzodo.
Yes.
Ya qala wawucabangani?
Qala ngangicabanga ukuthi mhlawumbe ngumdzovo, but ngawuchinza umdzovo from 3 months to 2 months still the same thing. So manje bengifuna ukwazi dokotela mhlawumbe ukuthi ungaba khona yini isizo or something.
So imake sese leli gazi liphuma kuphi? Ngesikhathi esuke esakusakha uyabuza ubuhlungu?
Cha, angikho lutho.
Okay.
Angikho lutho but nje By the time siqeda sekukhona igazi. Nekhe nje wangisaka.
Oh, wakufaka noma wakusakha?
Sak, as in udlalisa ngolimi.
Ngolimi, all right. No, it's clear. All right, Dokotela?
Okay. Now leni bucayike le ngoba manje ngidinga ukumexamina yena ngokwakhe. Ngiwubuka into omzodwa ngibheka ukuthi even indonga zanto omzodwa zi weak noma zikho yini weak. Ngibheke even nangaphakathi into omzodwa ukuthi azikho yini izinto ezizilonda ezimenza ukuthi opheka lula. Ngiphinde futhi ngidlulela nasekubhekeni umlomo wesibeletho. Ngoba umlomo wesibeletho uyake wophe uma kuwukuthi umuntu wesifazane uba nocansi ene uneyinkinga ngomlomo wesibeletho. So le case lena it has to be individualized in a way yokuthi kumele ngimconsulte untokazi. Ngimscreen ngibone ukuthi yini opheka lula ngoba ziningi izinto engamenza ophe. Even ama bleeding disorders ayabenza abantu besifazane bophe kakhulu even during ama period more than what they supposed to be, you know, menstruating. Those are ama bleeding disorders ukuthi igazi lakho alixothi ngokwanele okanye alixothi in time.
Yeah.
So if uzoba nekhathi encane wena uzokopha kakhulu kunomuntu, you know, on a clotting time enormal.
Yeah.
So zonke lezo zifo lezo ngidinga ukumbona ngimbheke ngimcwaninge.
Okay.
Bese kukuyima ngiphuma ke nesicazululo.
Yes, shopping.
It's me wena dokotela ngamthenda ngiyenza ka present. Uvele igazi livele liqhamuke njengizindele. Sometimes vele liqhamukele njengingalindele. Uze bangicebise kikho ukuthi angithathe amaphilisi lawo okunqamula ngoba sekuvele kuphumele isikhathi eside.
Then kulula-ke ntokazi, kuyomele sishintshe umjovo yezwa sisi. Siwashintshe uhlobo lwama-contraceptives ilona lolo lukunikeza lokukopha. And vele umjovo unama-side effects. Umjovo unama-side effects in a way yokuthi you can't even track and trace ama-period akho. Awazi nakwazi ukuthi uzongena nini ma-period or not. Especially uma usanda kuqala umjovo. So kuyomele sikubone sishintshe ama-contraceptives, sikunikeze ama-contraceptives azokwazi ukuthi umzimba wakho uwamukele engakophisi. So zikhona ke ezinye iy'nhlobo ntokazi esingayibheka.
Okay. At least there's hope. Ngiyayithanda leyo ukuthi udokotela is saying there's hope, and then akakubone, then uyobe usubuyabheka usinikeze the feedback.
Alright, ngiyabonga kakhulu.
Yeah,
alright, ke mama.
Si Tato Portia Mlazi. Hello, Portia.
Hi, Alex, unjani?
Si right kunjani kuwe?
Ngiyaphila nami.
Thank you.
Ngicela ukubingelela na dokotela.
Kunjani ntokazi?
Ngiyaphila dok, unjani?
Ngikhona mama.
Sikhona. Siyabonga kakhulu imfundiso enisifundisa zona. Siya improve kakhulu bakithi.
Thank you.
Yebo. Mina nje engikuthandayo emissionary Nkosi yami iyangibusisa. Iyabona nje okunye nokunye Nkosi yami, siyabonga kona nje, ngiyakubongela. Inkinga yami nje i-1 eminyakeni edlule ever since umuntu aqala izinto zabantu abadala waze wamdala. So bengikade ngichana, kodwa manjena sekumile, akusenzeki, sekufaneke kuze kube ukuthi ngizenza mina in order ukuze ngichane.
Okay, so alright, okay. Zihlukene le zinto. Eyokuqala i-missionary imshading dong. Yeah. And then secondly, uma kwenziwa umdavazo ubhode usiyahluleka ukuthi amfikise kwi-orgasm. Useze azenze yena masturbate ukuze agcine echamile. Let's deal with that, doc.
Okay. Sebe bendawonye, you know, isikhathi esingakanani benalo muntu athi umuntu wakho oqondene naye?
It's been five years.
Okay.
Yep.
And kulo 5 years unaye kuphela, awukaze uphume ngaphandle wena as umuntu wesifazane, naye ngokwakhe akaze aphume ngaphandle?
Mina angikaze ngiphume ngaphandle, ngeke ngibe nalo ulwazi ngaye.
Okay, mam. Now, u-5 years nihlala ndawonye okanye anihlali ndawonye?
Asihlali ndawonye, sibonana nje like mhlampe twice a week.
Okay. And ma ukuthi niyalenza-ke ucansi umdavazo, yena kubhuti usafika kuvuthondaba, usamuzwa maye ngaphakathi in terms of ukuqina kwenduku yakhe, ukukwenelisa kwakhe, kusenzeka konke lokho?
Ngiyamuzwa, yese uyafika. But nje mina angifiki. Kwesinye isikhathi uyayibona ukuthi sekufaneka ukuthi ngifake ukuthi
ngifike,
ukuthi ngifike. Ngoba manje uyayibona ukuthi engathi kwanaye unongazithimbi manjeni. So ukuze ngimbuyisele lokho kufanele manje ngifake, kodwa mina ngazi kahle ukuthi angizange ngize ngifike. So kufanele ukuthi uma sengihamba sengiye bathroom
sengiyogeza sekufanele ngifike ngiyisize lapho ngoba phela ngeke ngikwazi ukulala.
Okay, now the only thing Alex engathi la angiyithandisisi ukuthi intokazi uyahamba hambe aze a fake. Loko kuyibulala even more intokazi ego yomuntu wesilisa, especially masetholile ukuthi kahle kahle ubu fake. It's not ukuthi mhlawumbe ubumuzwa or ubumfila ubumenjoy. Loko kuzogcina kumbulala even more. So into engathi mina ayenzeke lana Alex kumele bayisukumele le ndaba. Ngoba yena uyasho ukuthi akushintshe lutho kubhuti. Kushintshe esayidini lakhe. Ukuthi yena akasaneliseki ngalendlela ayeneliseka ngayo. So kuyomele ngimbone ngimcilonge bese siyabheka ukuthi yini izizathu sokuthi anganeliseki. Mhlawumbe imizwa iyona esiqala ukulimala njengamanje ngayizathu thizeni. Mhlawumbe kukhona okunye okwenzakalayo in terms of ama hormones akhe. But bottom line is kumele ngimbone untokazi simcilonge.
Yeah. Yeah, sis.
Yes, iyezwakala kakhulu, iyezwakala. Ngicathi kushuthi ngizolalela ekupheleni kohlelo.
Ekupheleni kohlelo.
Ngizwe adokotela. Ama medical aid uyawathatha udokotela noma uba ukhesh.
Untokazi ngizokushiyela nje inamba basufona bazokuchazela yonke into sokazi yezwa.
Yabonga.
Okay.
So manje akekho ubhuti right now ngoba I'm sure ungeke uthande uthakuze ukukhuluma kanje.
Ake kufuthi ngeke ngize ngikwazi ngosiyambakisi ngoba indlela azethemba ngayo ingakho nami ngithi ake ngiyisukumele eceleni mhlambe ngoba kungenzeka ukuthi ngizwe ukuthi inkinga ikuyena kanti mhlambe inkinga ingakho.
Yeah. And yabona mangabo dokotela ekubuza ukuthi now yini afa eceleni we have to applaud you for ukuthi kulo 5 years despite what you're going through but still you're faithful to him.
Faithful.
We thank you.
Umele abantu besimame
kakhulu
imbokodo
siyabonga sis.
Thank you so much guys for a great show.
Sure, thank you. Tonight sikhuluma ladies opening up about with bafisa ukuthi bajabuliswe kanjani nama ke nama comments akho na dokotela. Right, and then I have Nonto here on Facebook saying ukuthi and guys listen imamozi ayimoncwa ngathi umunqisiqeda esesiphela ushukela le ndawo is sensitive. Then ke wase kuzoba khona ke or like abamvumelayo, alright? Then bese kuzoba uzama la saying ukuthi mina ngiyamgibela ubaby ngichama 3 times bese kuzoba ke idoggy style. Okay, alright? And then ukhuluma ngezinto and then uzothi ke plus unepipi elikhulu. Sure. And then bese kuzoba lana ugebo uzothi ngiyathanda mangabe sengimbambe njengobhakha ngimgaxe emahlombe. Alright, so you see. And then kuzoba khona uThembe esezothi asishawe isinqa. Uyabona lempama iyakhuthaza abafethu usungabhedake uma kukuthi uyakhona so spanking but ke abanye I'm sure would say ukuthi zonke lezinto ezibalwayo izona engama 10 off so asikumukeleni ukuthi izinto zabantu mase kubuze emdavazweni angeke sifane doc
angeyifani ama preferences awafani
khona
ngaba turned on by spanking
yes
abe turned on futhi kwangempela hey lo munye avela nyanya engazathi manje umenze sifebe just because I'm spanked. So zonke lezo zinto zibalulekile, you know, within a context your relationship.
Sure.
Ikakhulukazi uma ukuthi sizama ukwakha yabo.
Of course.
Zibalulekile lezo zinto.
All right, indaba iyaqhubeka mosande kusilalela. I hope unangane eduzane because this show is not suitable for ingane. So as out ulalela wedokotela, zikhona izinto mhlambe ongayibona ukuthi hey umuntu wakho akaneli. Because remember ukuthi bangabe efake orgasm you angeke uzuzukwazi lokho but ke ake sithi ke sekukhona now kula kumdavazo after listening to this show out efuna kwenza introspection ethi nazi izinto mhlambe angazama ukuthi ayibheke kumuntu wakhe ezingaba ama signs ukuthi hay kusho ukuthi ngiyahluleka kumenza ngendlela ezomjabulisa.
Now lana Alex kuya ngokuthi umuntu wesifazane uskilled kangakanani eqambe namanga.
Okay,
ajeka lokho Alex.
All right,
I mean that's why Alex we have ama sex workers. Yazi i-sex worker ingakhala ikhaliso bomuntu enjoyayo kodwa ayikho ngisho kubabikho lapho ayizwa ngisho lutho ayingene so kuya ngekhono ke lakho umuntu wesifazane lapho but impawu esiyake siyibheke thina ezabantu besilisa unumber 1 vele phela ukungakhali Alex ukuthi awu ngiyakudavaza ngiyakufenda wena uthule but then again lokho akusho ukuthi umuntu wesifazane ka enjoy Alex kumele ubuke ini kumele ubuke facial expression yakhe uma umuntu wesifazane nga enjoy during ucansi umbone ebusweni. Ingakho ngiyange ngithi yekani ukusaba ukubuka abantu benu manenza umdavazo
ukuthi uzobona
kanjani uresponda kanjani kule nto oyenzayo ngoba even abanye mabe banenhlungu khona umuntu ongaba nenhlungu abekezele abekezele wena uthi uyangena kuyena ufica lapha nisima sikho right kutry but uyazi yena ukuthi use anticipate inhlungu njalo uma umngena uba nenhlungu so leyo nto leyo kumele ukwazi nawe as umuntu osilisa ukuyipick up ngoba umtavazo awusingawe kuphela. It's about the other person low and sure. Lo mtavazo. So uma ukuthi uyalimala kumele ukwazi ukupick up even ngendlela enza ngayo yena.
Yeah. Ngilalela mawukhuluma ngale ekhala ekutheni for instance if was kahle ukuthi in the next bedroom khona abanye abantu or kusemqashweni kusondelwene. So kufanele ukuthi konke lokho kube kususpendwe ne.
Kususpendwe ukuthi kuthi kwehla.
Kuthi kwehla.
Thiwa siyacabangelana siwumphakathi.
Sure. 0861 596 596. Ladies talking about ukuthi balindele ukuthi benziwe kanjani. Ngizothatha usicelo omnisi from eThekwini. Sawubona sicelo.
Buti Alex njani?
Sure
mfethu. Na iposition ka mama la emjabulisa kakhulu but mina ngiyaba worried kancane ngayo.
Right?
Yena ufuna nje ukuthi sisome. Futhi if uzongena phakathi akayi reach orgasm job at all. Wakwangixoxela kancane ukuthi wake waba molested ku esemncane. Back to a point of fire, kumbulu nokuthi ubani. But hey, mina ngiworried kancane ngale position esisebenzisa because mina ayingijabulisi and yangilimaza.
So ugcina uchamile kodwa
uyayavume phela mayise right yena that ake sungangena ke wena yabo.
Okay, so yabona ukuthi ke kune issue kulimali emqondweni le doc.
Kakhulu Alex, but now I need to make a clear differentiation kuloko akushoyo yazo ubhuti ngoba ngithanda ukusala kancane. So ubhuti uthi yena uma esoma ila untokazi afika khona kuvuthondaba.
Okay, this is what happens umuntu wakhe wesifazane ngenxa ukuthi wake waba ne history yokuhlukumezeka. So uma bezokwenza umdavazo usisi ufuna ukuthi ubhuti asome
angangeni
ngaphakathi kuyoze kuthi ke later uma usisi mhlambe ese on enough bese kuyilayisetha kangene phakathi. Is that so sicelo?
Yes.
So mangabe uthi lento iyakulimaza ikulimaza as in emoyeni noma ekutheni ipipi liyahuzuka.
Linja kunjalo liyahuzuka ngempela nje kuzweni lona. So yabo sithwe point whereby sisebenzise ngisho ama
lubricants.
Yeah.
Okay, sure.
Because ngiyafuna naye ukuthi ajabule njoba nami ngigcina ngifikile kuvuthonda but naye ngiyafuna ukuthi but sometimes nakhona lapho ukuthatha isikhathi umuntu nje ophuzayo yabo ngidinga ukuthi abe kwi moment akuthi ukuthi khala leyo position inganyakazi ngicela ngeke no sengiyright yabo.
So No, yezwakala but just for clarity might ophuza you not as in ukuthi uyaphuza utshwala usho ukuthi uyadelay. Sure. Right, yes.
Yeah. No Alex ingakho ngisho le ndaba ukuthi no ibalekile ndayishoyo ubhuti. Ngoba manje usisi yena usebene previous experience which was traumatic kuyena. Now saying ngena in terms of psychology this is PTSD. Now lana sibuka ke lento ekuthiwa i-virginismus. So i-virginismus ichaza ukuthi usuka wadlengulwa before as umuntu wesifazane. Now njalo uma sekuke ukuthi wenza umdavazo you are anticipating a pain. Angeke umvumele umuntu wesilisa ukuthi angene ngaphakathi kuwena. You know, kuze kube ukuthi wena sewu ready usucomfortable ukuthi ungadedela, you know, yonke into usumanzi then usezokwazi ukungena ngaphandle kweinhlungu.
Yeah.
So usisi yena she is always anticipating ukuthi kuzoba khona inhlungu.
Yeah.
Now ukusoma is not a natural thing ukusoma basically. Ukusoma kwaqhamuka ngokuthi i-option ongayenza uma ungafuni ukumithisa umuntu wesifazane okanye i-option ongayenza uma ungafuni awufuni ukulahlelwa umntombi. Yes.
But so, it can't be permanent.
It's not a natural thing and vele angeke ubhuti azajabule ngendlela okumele ajabule ngayo.
Yeah.
Ngoba ukufaka ipipi phakathi namathanga nokufaka ipipi kuntombi zodwa kuhlukile. Two different things.
Na uyahuzuka manje.
Uyahuzuka and uyastretcheka and uzogcina imali le part le engemumva uma ukuthi usokile. Maye sokile uzogcina imali le part ekuthiwa i-frenulum le engemumva. Bese kuba ukuthi ngokuhamba kwesikhathi uyothi maye ithinta leyo part maye kathintana nentombi zodwa avela dedela afike kuvuthondaba. Ngezizathu sokuthi uyadonseka, uyalimala, uyastretcheka kuleyo part le which is very sensitive kumuntu wesilisa.
Okay, but so I think uzoyithatha for advice ukuthi because you amthanda umuntu wakho it's good that you called uzodinga ngoba in psychological intervention edingekayo. So just ukuthi ubone udokotela uzokhulumisana naye and now you would need to be patient unga expect ukuthi after one session then sekuzoshintsha.
Okay. Alright,
but sesixoxela nje mfethu because ngiyazi uthakalalela ngithi.
Yeah, no, lot.
Alright. So, mawucabanga umdavazo kufika le yonto anticipate i pain, awugcini sewuthola omunye umuntu oseceleni ukuyijabulisa kuyena.
No, mfethu ngiyamthanda umntu, angifuni ukuba ngiyamthanda futhi ngiyafuna ukumjabulisa. This is why I'm willing ukuthi Yes, ngisizame nezinye indlela ngimbuza ukuthi okay, is this comfortable, yiphi enye indlela esingenza ngayo just ukuthi ngim accommodate because
so you are faithful.
I'll
cheat.
No, not at all.
Indoda emadodeni.
Not emadodeni, just like usisi lo waseqaleni. All right, no, siyabonga kakhulu mfethu. All the best. Please do take this seriously and we applaud you and ngokuthi usukume. Usukumele le ndaba sibo. Sure.
Ngiyabonga.
The show is not suitable for ingane and uzoyithola kusele eqaleni kuzofika egcineni podcast yakhona ikwiGagasi FM app. Otherwise, ungayibukela ikuYouTube yeGagasi as we speak. This is Indaba on Gagasi.
Hey, Alex. Thanks for the opportunity. Well, for me, I prefer a guy who's so romantic. Another person, or from she also may swan to papa pass a chahila lapaya. So for me, I prefer a kiss, like I must start something by a deep kiss, like a really, really a deep kiss. And for me, if the part that is so sensitive, a back of a neck, you. Ilapho nje usungithena on nothi nje phatha phatha sekuyaphuthuma sekujahewe noma
lama erogenous zone ohlala sitshela ngawo dokotela.
Yes, Alex.
Okay, no, nangu sisekhuluma la ngendaba yokuthi yena I prefer ayo and we encourage that. And I hope ukuthi uyakwazi nanokuthi amtshele umuntu. Let's just talk about leyo ndawo leyo, the back, your yentamo kumuntu esifazane.
Yes. Not ukuthi kumuntu osazana kuphela Alex, nomuntu wesilisa. If ukhumbula kahle sisakhula uma sigunda amakhanda ngemshini, isanda kufika nje imshini. Kwakukhona lo mshini wa black and white, angizokubiza ngegama. Wayethi ulova mase kushefa la ngemuva. Kuze kuphaka amase, kuze kuphaka amase. So vele leo sensitive vele
ukho na ma nerves akona lapho
akho impela wena ilawa ngathi akitaz yabo lawa ngathi akitaz.
Okay, so you just to both umuntu wesizwe nesifazane. Oh, okay, so between la kuphela khona inwele ngemuva ekhanda,
yes,
then bese kuyehla kuba kukhola part,
kuba ikhola part, yes, ngemuva.
Okay,
yes.
So imagine ke if kuthi ureacta kanjalo ethintwa ngesandla, so imagine ama lips no limi.
Ama lips no limi.
Yeah.
Ngoba phela ama lips they so smooth ngendlela yakhona.
Yeah.
Ulimi bese siletha i moist and yeah. Ulimi uletha le nto ukuthi I'm actually licking you.
Okay.
Therefore ngiyakuthanda ngoba phela hey angengeze mina angengilikho umuntu ongagezi. So zonke lezo zinto zibalulekile kwi intimacy, ingakho ngiyithanda indlela angene ngayo lo sisi wathi uyathanda umuntu romantic.
Yeah.
So abantu abaromantic they actually tend to win kakhulu Alex nabantu abangekho romantic.
All right.
Because ukuba romantic for play.
Okay.
Yeah.
So kuleyo weave leyo or the hairstyle yakho ke umuntu usuzoyicabanga ukuthi imagine someone having to lick that part. Yeah, just ukumcabange. Sure. Indaba on Gagasi, we continue taking calls ku 0861-596-596. Nama comments on the socials and then uThembelihle uzothi angideli nginga yenzile. So meaning ukuthi kuma kumnandi kuqhubeka kakhulu. And ngizosama nje just ukuthi amanye amagama ngwa dilute we doktela because here uhlangana namagama nje bawabeke njengoba injalo. And then usina lady saying ukuthi mina ngithanda indoda owezongidla ingidle ngize ngiqhaqhazele ngizwe ingqondo engathi iyahamba. And ngiyathanda uku well sibenisa ke umunwe and but umuntu nepipe elikhulu angilifuni ngifuna leli elincane. Okay, so the myth you to size matters or not, all right? And this is about Cindy ezothi and yabona ngiyafisa ukuthi umuntu wami kube ngazothi ushaya ama push-ups and khona leli khona elisezansi and ngiyachazela. Then ngizoba uzizipho la sezothi ngithanda umuntu wami angidle ngolimi and hayi indaba zepipi angilithanda lingichamisi niyezwa. So usisi uthi uchanyiswa ipipi. Did you hear that? I mean, it's William. Sorry, it's really out of order.
Yes.
All right. And then, besides Zobakona, again, on Tlanta, I say, good, yeah, well, missionary, Yona, Esahamba, na Pambili. So, Jesus Uncle is into a Sikutazai, actually, know your body. Sure, get a Cindy Mtetu now from Dozen Hook. Cindy, welcome to Kagas.
Hi. I'm Alex.
Right, John, Wena.
Yapila.
Sure.
Hey, babe, nakhuluma ngento e right yezwa I topic yenu.
You right.
I'm impressed, guys.
Sure.
Into inkinga mina ke nje ayikho into engingayifunda ngokufinga rishwa uma kubele ngifa sifia ngifunde ufana ngifa umuno.
Oh, okay. So ngifuna ukuzwa. So awuzwa kahle monga finger ishwanga.
Na angufuni, angufuni.
Oh, ufuni umunwe.
Yes, ngona ngisakho ngcono yabo.
Oh, akufingerishe ngolimi kanje.
Ngona ngona. Umuntu vele kube yi-train off.
And then imancane ke i-validity yakho ngoba my next question ngifuna ukuthi uyiphendule kahle uzwakala kahle.
No, ngivalile right on.
Okay, so awufuni ukufingerishwa and you prefer ulimi. So umuntu wakho uyamtshela uyayazi leyo nto noma ngaso sonke isikhathi uyasaba ukuthi uzohurt ama feelings akhe.
Yabona Alex, bese mangabe umtshela umuntu uvele kuba ngazuthi wena khona la usifunde khona into.
Okay,
something so.
Yeah.
Angakumukulalela akubangazuthi nje wena uthukhamuka nento mhlambe from outside.
Uthi ufunde phi? Yeah.
Ungayithandi. Angithandi mina Alex, ndokufingarisho. No. Ivele be turn off the lamp and
manje
nje ubona ube romantic nje uguy eklist ke ngisakhe okungcono nje yabo.
Okay. All right. Yeah. I talk, would you recommend ukuthi kule instance angakwazi ukuthi atshela ulova ngaleko kumtshela ngomlomo every time ehambisa umunwe usisi awususe awubeke eceleni uyogcina efundile ukuthi akathandi
mina akuthi uyawususa beceleni nganoma mhlawumbe usuke mhlawumbe yena etshela ukuthi mhlawumbe awuthandi yini aphinde futhi
awubuyise. Yeah, okay, so I hope amajita laleleke
bengisayicabanga impela Alex lento oyisho yazi.
Yeah.
Inkinga ama non-verbal communications ayinkinga. They're a big issue, a big problem. Ngoba manje lo muntu owafundayo wena uzothi yaqhelisa umunwe yena ayitshena ukuthi mhlawumbe awumfuni. Yabo bese kusuka ingxabano enkulu kabi kabi lapho. So ama not verbal communications angwa recommend at all
when it comes to umdavazo.
Ngoba manje kumele sikwazi ukuhlala sikhulume njengoba esho sisi akathandi ukufakwa iminwe.
Yeah.
Uyena ongathandi ukufakwa iminwe. Akuyi ngokuthi yena ke umuntu wakhe uyathanda yini ukumfaka umunwe. Ngoba vele umunwe usuke ufakela ukuthi wena elisebani yena umuntu wesifazane. So maye sethu sisi no mina angithandi umunwe ngithanda ukukhothwa. Then when as umuntu wesilisa uma umthanda lowo muntu shone ekukhotheni.
Yeah.
Ngoba nayo into emjabulisayo.
Sure.
Naye ngokwakhe uzothola ukuthi wena ujajiswa iblow job, na uzoyenza iblow job uma uthi comfortable.
Sure.
So asinikeza ni platform yokuthi sikwazi ukusho izinto esingayithandi nezinto esiyithandayo.
Okay, the hotel is advocating for good to say it instead of ukusebenzisa ama sign. Ngithatha u Poshia Luthuli now from eThekwini. Hello Poshia. Useka kasen someone? Poshia? Ho. welcome to Kagas. We no show line. Noma kube iyo leyo ndaba yokuthi uthinto endaweni wrong. Fine, nayi ke VPN Kagas.
Hi Alex.
Hello.
No talk. Hey, mina I'd like to be a little bit of a topic. Mina nginenkinga ngingowesifazane othe ukukhula kancane kunalowo umuntu wami. Okay, in as much as ngisatisfy in zonke indlela, but I feel ukuthi ukuyi turn off kumina ukuthi akakhathali. You know, round one wakhona takes long, second round wakhona takes days, third round wakhona takes months. So nje angazi ukuthi yini engayenza uthu ngikhame ngikhulume naye ukuthi angithani indlela ayenza ngayo because umncane kimina with many years kodwa nje akakhathali, he's always like in the mood all day every day. Manje leyo nto iyi-turn off kumina, igcina ngenze ngibe nama excuses when I need to go see him. Gcina senginama excuses nje ngenze ngibikizaba yabo, and then leyo nto leyo I feel ukuthi ingazuthi isiyenza leya nto distrust relationship because yena ucabanga ukuthi shouthi kunezinto engizenzayo uma ngafuna ukumbona. Please. Ngingenza njani to minimize istamina anaso.
Okay. Wawu tusemncane so unayo yonke energy. So abanye bangathi hey sis you have a good problem.
Mm-hmm. You have a good problem abanye
ngoba
abekho phela kwi situation yakho sis.
Yeah, okay.
Na ukukabilwa na Alex. Lana vele abantu abancane, you know, sika sayikhuluma indaba yama 2000 abantu abancane bavamise ukuba uqanduqando bethethe abakhathali ngoba basa energetic basanawe lento yokuthi bayeqala lento abayenzayo ukuyithola ngalendlela abayithola ngayo and especially ngoba ke emdala kunayo
so impressed
so kuyena ke umuntu wesilisa omncane lokho is a victory ukuthi yena ulale nomuntu omdala kunaye so uzofuna naye ukumenelisa lo muntu omdala uzofuna ukuyiprove kuyena untokazi uzothola ukuthi majority of the time ilento eyenzakalayo uzothola ukuthi ubhuti usebenzisa ikhuthaza before abonane nosisi ngoba ufuna ukusimela phela ngithi simo yena mncane usisi mdala there's always the thing your age gap ne power imbalance
so nosisi aka communicate
nosisi aka communicate
ukuthi hayi ngisho senginelile ungaze
ungaze uloku uqhubeka kakhulu uma kuwukuthi uyayisebenzisa ubhuti ikhuthaza kuyomela ayiyeke ngoba ziyamlimaza
thank you indaba
mthiyani ngiyabingelela gagasina doctor
sho bafu
umfowethu lo dadewethu ukhala ngokuthi umjida wakhe make wamsakha uvelope leyo nsizwa leyo ayiyeke lento eyenza ngisho idluza lithanda ayikho into enjalo aliyeke nje before libe nenkulu inkinga ayikho into efana naleyo ngeke uphise ulimi kodwa umbhemi uma efake induku yakhe akuphi lo mbhemi ucaka le nto ayenza ayi-wrong akayiyeke nje before angena enkingeni mfowethu sho
okay basically umjitha uzothi leyo nto isign yokuthi idlozi lakhe
alivumi
okay sure but
cha angibingelele mthiyane nodokotela
sure
ngiyafisa ukwazi noma ukubuza la wedokotela ngoba itopic enikhuluma ngayo ithinta ngathini ama flops enziwa yithina noma amaphutha esiwenzayo but ke ngifisa ukwazi ukuthi yini udokotela angayi recommend ukuthi yabo nje wenkabi manifuna ukubanabisa omama ungenza 1 or 2
all right this is where I na hekteni umufuna ukumnabisa kufanele ukuthi uweze kanjani all right let's take another one bese yaphendula ke udokotela gagasi
hello alex and doc imnandi topic yenu lumnandi usuku nje ngolosini alungiluzi
nazo ke
nomphathwa ngikho ivele ngilayisha ama handset emandlebeni ngilalele ngicela ukubuza la doc angazi kwenziwa yini bengisathandweni ade ngikulona bengi-enjoya bengiba right umuntu ade nginaye enganginaye 3 years back bengi-enjoya bengiba right engichamisa ngibe right manje ngahlukana naye okay ngathola omunye umuntu-ke ngi-right naye yo uyangijabulisa ngendlela akangijabulisa ngakhona kungathi ngiyaqala ukwenza i-sex the way ngijabula ngakhona uma nginaye but angifiki kuvuthwa indaba angazi ukuthi why kunalento unomkhaba unomkhaba yo uyanginelisa shame but angifiki kuvuthwa indaba and ngiyasaba ukumtshena angazi ukuthi ngimtshene kanjani cause ngeke ngazama ukumtshena i-position adingenza ukuthi ngisheshe ngifike kuvuthwa indaba but ngamtshena akusho ukuthi yabo angazi noma kwambora or kumvusela ukuthi isho ukuthi into ade ngiyenza nomuntu ebolonto leyo akangahlala kuyona akayenzi nje manje
kuzokwenziwa njani
ngiyathanda lolu hlelo
thank you sisi alright kulungele kushuthi ke next week sizobe sisinayo-ke la izobe si-responda khona sekukuthi-ke guys do 1 2 3 and don't do 1 2 3 okay usisi lo uthi ubhuti uyamnelisa kodwa akafiki kuvuthondaba
now umnelisa ngokuthi ubhuti uyena osukenza yena okanye uyena usisi osuke phezulu so lana into engiyibukayo alex indaba yeyitayela ukuthi abantu namanje abafuni ukufundiseka shintshani iyitayela iyitayela ziyalekelela alex zelekelela nanokuthi ufinyelele ngaphakathi kumuntu wesifazane
njengoba esho nje naye
njengoba esho ukuthi sikhona isitayela
but out wavelwa ignora le
exactly so bayamtshena ulove ukuthi no uyenza ngalendlela so yena akafundiseke enze ngalendlela khona ezojabula umuntu wakhe
njengoba
esecala ukuba neyinsolo nje
Listen to umuntu wakho.
Listen to umuntu wakho.
Sure. Well, I hope you learned from lihlelo namhlanje ngoba ngempela yabona from what the lady said dokotela khona umuntu obekade cabanga ukuthi wenza right kanti akezi kahle. This show is precisely for that. Siyabonga kakhulu. Sinikezeke nama topic ngiyawathatha nawo indaba @gagasi995.co.za. Uqhubeka ung-inbox la uma topic nama questions and nama DMs as well. Dokotela Shabalala utholakala kuphi ke?
Ngiyabonga kakhulu Alex. Ngiyatholakala inamba yami yocingo u 0638470511 ngizoyiphinda 0638470511 inamba yase office yona ithi 031 065 0226 and ngiyatholakala office lami elise Sherwood khona la eThekwini.
Siyabonga kakhulu Dr. Shabala.
Ngiyabonga kakhulu baba.
All right, thank you very much. Le show uzoyilalela kamnandi sewuwedwa, mhlawumbe uzosebenzisa ne-Wi-Fi yasemsebenzini kanje, uma usuwedwa nje uzoyithola kwi-app Gagasi FM uyilalele, and then ikhona ne-video yayo uzoyibuka kwi-YouTube channel. Thanks to the production team, Q Madlala and no Mr. Sphelele Nzuza producing the show.
Ezocansi on Indaba njalo ngo 7 kuya ku 8 p.m. Zabasha